Ngizizwa ngibusiseke phakathi emoyeni wami. Ngizizwa nginokuthula. Umkusho umona Monyane esho ngendlela azizwa ngakhona ngomyeni wakhe, ngingasho ukuthi ngomyeni wakhe or ngothando akulona manje na empilweni yakhe. Uyashoke umona ukuthi abaningi besimame bekholelwa ekuthenini uthando alukho. Loko kwenziwa yini na? Mina ngendlela engithi ngikubona ngayo ukuthi thina abantu besimame mhlambe sisuke sithathe yonke inkinga zethu sizithi ganka emagqala benomuntu wesilisa. So iyona futhi into ebuye ibe inkinga kuthina leyo, size sifile engathi uthando alukho. Uthando lukhona makuwuthando, kodwa manje ke angithi phela inkinga lusuke luhambe nezidingo zalo, bese thina sifaka izidingo zalo ukuthi ke akuhambe konke. Lapho umuntu wesilisa kabale kulindeni. Soke bahlali umona Monyana, Monyane akawuvali umlomo ngomyeni wakhe. Uthi yena wekade enama option awu-2, uthi yena wenendlela ezi-2 ayezijuzile empilweni yakhe. Since okumunye umshado wakhe wabheda, wazitshela ukuthi it's fine, uzoziphilela nje ngaphandle komuntu wesilisa. But kutheke ngoba nathi sekuzoqhamuka lona-ke umuntu amthola ukuthi bayaphilisana naye ba-right, usekuzitshelile ukuthi it's fine, uzobuilda i-legacy nomyeni wakhe. Awukwakuhle lokho mona. So-ke umona-ke bahlali, nimbone ukuthi-ke nje usemathandweni lo sisi. She's in love, she's deep in love. Umona uthi bebese engadini e-Cape Town, wow, e-restaurant bezihlalele njena, so bedlela i-desert. Wow, here it comes uguy emproposa esho ke nokuthi ke so usengunkosikazi wakhe, akana lutho ngaphandle kwakhe. So nje umproposile ukuthi vele ziyawushaya noma inini, nkosi yami simbongele. Njeba ke kade esho ke umona ukuthi uthathe iminyaka, nkosi yami, uthi uthathe iminyaka ukuthi ahile, ukuthi aphile ngaphakathi or asinde esimweni abe ukulimala beyikona emoyeni kwezothando. Uthi uthathe isikhathi ke ukuthi aphinde abe right, and futhi akazi naye ukuthi uthe waba right kanjani. Kukona konke lokho kwenzakala empilweni yakhe, ubonga uNkulunkulu ngoba yena ubengasabhekile lutho, kodwa uyabona ukuthi God has played a big role empilweni yakhe. Usho ukuthi uNkulunkulu udlalile indawo enkulu empilweni yakhe, ngoba yena ubengasayibhekeli kuthenini ngakhona umuntu oyophinde athi uyamthanda esho ngokweqiniso empilweni yakhe. Wow, ayi siyabonga ke mona mawukuthi uthe waphinda wawele ezandleni ezinhle ezinothando. UNkulunkulu nje anisingathe njalo, ngoba uthando olungenayo uNkulunkulu vele aluphumeleli. Wena nje bekupha uNkulunkulu phambili othandweni lakho, uzoba right. Hayi ke bahlali, ngiyacela ukuthi ke simbongise ke umona, sibese ke singakhohlwa ke nokuthi ke si-subscribe, si-like, si-follow, senze lokhu kuhle nje phela zihlobo. senze lokho kuhle phela bahlali ukuze nami ngithole umfutho phela ukuthi ngibeke nginikhiphela ama video ngileke nginilandela ama video ngindrophela ama video amnandi. Ngiyabonga mina ngithi nginithanda ule kuhle kwethu kaziya emagwayini.